Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu ba muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misiyo situba turiko turabashikiriza sabwe ikaze mu makuru agizwe ko ariko aravurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi n'amakuru agaruka ku ngingo zitandukanye amakuru avurwa mu vya politike inkuru zirabana na gateka kazi na muntu zivurwa mu mutekano yagarutswe ko mu bimenyesha makuru bitandukanye ndetse nayanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi ayose turi abashikiriza mwito nito amakuru yacu ngira tuyatangurire kuri no nkuru iciye ku masonga imbere yuko turabana yandi makuru avurwa mu bisata bitandukanye kuri no wa 25 Kigarama umwaka w'2021 bamwe mu bemera Yesu Kristo canke Yesu Kristo ku isi yose ndetse no mu Burundi bahimbaje ivukagiwe nk'umwami n'umucunguzi wabo mu nkuka y'imisa yabereye kuri katedrali Regina Mundi umwungere wa diocese nkuru ya Bujumbura akaba yahamagariye abarundi kwitwararika kumviriza amaborogo yabatitaweho ndetse n'abarenganywa mu kubatunganiriza Musenyeri Gervasi bashimiye ubusa akabavuga ko abarundi bakwiye kandi kuvavanura n'igicumuro kiri mu mitima gituma haba umwijima ayandi makuru agarukwa ko cyane mu ntara ya Ngozi abantu bari hagati y'ijana na 200 ku munsi nibo batogwa indwara ya COVID-19 ku bitaro bikuru vya Ngozi amakuru dufise nuko uburongoye ivyo bitaro hatanga avuga ivyo bitigiri nyene avuga ko ari vyinshi cyane ugereranije nuko vyahora yitwa Guillaume na ukuryayo akabasigura ko imvo hijyo randagata ari ukudakurikiza zangingo zo kwikingira ikiza ca COVID-19 kubgiwe rero ngo birashika aho ubu hari nabaguma baja mu bibanza bihuriramwo abantu benshi nko mu masoko amashengero n'ahandi kandi baratowe uyo mugera mustaniri wa komine Ngozi Joseph Marte Bucumi akabavuga ko bagiye guhana uzofatwa yiyerereza kandi yategeretswa kuguma mu rugo tukiri kuri iyo ngingo kandi hirabana nibitigiri by'abatogwa umugera wa COVID-19 ngaha mu gihugu c'u Burundi nayo mu ntara ya Cibitoke abantu 600 basanze baranduye umugera wa COVID-19 mu ndwi imwe yonyene ivyo ni bipimo vy'abanduye umugera wa COVID-19 baharuwe mu ndwi imwe gusa guhera ku igenekerezo rya 13 gushika ku igenekerezo rya 20 Kigarama umwaka w'2021 ku bitaro bikuru vy'intara ya Cibitoke ni mu burengero bushira uburaruko bw'u Burundi ivyo bipimo birahagaritse umutima abarongo y'ibitaro co kimwe n'abakozi bavyo abanyagihugu nabo nyene barafise ubwoba abajejwe intwaro bahamagarira kurarika abanyagihugu kugira bubahirize ingingo zo kugwanya irandagatana cy'umugera wa coronavirus abo bantu 600 batowe ko umugera wa COVID-19 basanze baranduye mu gitigiri c'abantu 800 bari bipimishije ivyo bitigiri bikaba biteye amakenga umudwi warungitswe mu Cibitoke muri ico gikorwa cyo gupima umugera wa COVID-19 birateye amakenga cyane nkuko mubibona ni hafi y'abantu nka bose bamaze kwandura ntitwari twiteze uko umunsi umwe rero tuzoshikana ibi bitigiri vy'abanduye birateye ubwoba biravurwa n'abaforomo barungitswe mu kigo cyo gupimiramwo uwo mugera bashimye kuganira n'abamenyesha makuru bacu bamenyesha ko ibikoresho vyo gupima bihera n'ingoga kandi ko ngo bakeneye kuronswa ibikoresho basanzwe bakoresha ku bwinshi kugira ngo babandanye gupima igitigiri kinini c'abantu badahengeshanya kuguma baza ari benshi aha kuri ico kigo gipimigwamwo abo bantu ingene ico gikorwa gitunganije mu gihe rero basanze umuntu yaranduye umugera wa COVID-19 uwo murwayi acaronswa imiti yagenewe kuvura ico kiza imbere yuko bamurungika iwe mu kibanza ca wenyene abaganga bakaba bavuga ko badafise ibibanza bikwiye kugira bashobore kuguma canke bashobore kugumana umurwayi mu ntumbero yo kumukurikirana kubera ibitigiri by'abanduye biguma biduka umunsi kuyundi. Ariko naho biruko abasanzwe bakorera mu gisata c'ubuvuzi bo ngaho mu Cibitoke barashira ahabona itunganywa ry'igikorwa ritabereye mu kugwanya ico kiza. Turatahura ko ibibanza bidakwiye byo kunguru byo kugaraniramwo abantu banduye ku bitaro, ariko hari hakwiye gushigwamwo imigwi y'abajejwe amagara y'abantu iza iragendagenda gukurikirana abagwaye mu mihani wabo. Iyo bagiye wabo nibiyugarana kuko ngo baguma bagendagenda mu bandi nkuko atakizere canke se ko kandi batarakize kandi bakaba ngo bariko barandutsa abandi. Abarongoye intwaro hamwe n'amagara y'abantu bari bakwiye gusubiramwo ingene hatunganijwe igikorwa co kugwanya ico kiza, uko niko abamwe mu baganga babiri muri ico gikorwa bidoga. Nkuko bivurwa n'abanyagihugu abakozi bikubitaro bo kubitaro co kimwe n'abandi bakozi benshi bakorera leta canke abikorera utwabo mu Cibitoke barimo muri abo bamaze kwandura uwo mugera wa COVID-19. Ubuzi bumwe bumwe ntibucakira abantu abahakorera bariyugaraniye iwabo, bivurwa n'ababibonye. Abarongoye intwaro hamwe n'ubuvuzi bahamagarira abantu kubahiriza ingingo zafashwe zo kugwanya irandagata ry'umugera wa COVID-19. Kubarwayi naho bakaba basaba kuguma biyugaraniye mu mihana iwabo mu gihe cyose cyo gufata imiti kugira birinde kwanduza abandi. Mu yandi makuru avurwa mu birabana n'imigenderanire ndetse n'ivy'umutekano, u Burundi ngo barashobora kurungika inteko zo kugarukana amahoro mu gihugu ca Mali kuko ishirahamwe mpuzamakungu ni ryabushize mu muhango ko rishobora kubushobora kurungika abazoja kugarukana amahoro muri ico gihugu ca Mali. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabivuze kuri uno wa gatano igihe abagize inzego z'igisirikare hamwe n'igipolisi zariko zimwipfuriza umwaka mushasha wa 2021. Evaristo Ndayishimiye arashima ko ari umutekano mu gihugu, ariko agahamagarira abagize inzego zo gucungera umutekano kwa mabagavye ngo kuko hari umuhari avuga ko ari uwiterabwoba rede tabara ufadikanije n'umugwi w'abanyamahanga ADF hakujya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ivyo rero bamwe bakavuga ko ngo nubwo Ndayishimiye avuga ko hari umutekano mu gihugu, nyamara ngo ibintu ntago vyifashe neza ngo kuko abantu babandanya kunyurutswa abandi bakabugwa irengero abandi bagatogwa ibiziga. Ivyo byose nibipfurwa n'abaharanira agateka kazina muntu bavuga ko ibintu bitarasubira ku murongo kandi ko umutekano utifashe neza mu gihugu. Ivyo abaharanira agateka kazina muntu bakabivuga mu gihe ubumwe bwa Buraya bwo bwatangaje ko mu kwezi kuza ku mwaka uza mwaka twimirije gutangura wa 2021 ngo Burundi buzokurirwa ko ibihano vy'ubutunzi bagari bwafatiye u Burundi mu mwaka 2015 kubwo guhungabana kugateka kazi na muntu vyarangwa mu Burundi ngo kuko ibintu biriko biragenda bimera neza mu gihugu. Akaba rero bamwe bavuga ko ngo nivyo bihano bitotegerezwa kugwaho kuko ngo hari ivyo abategetsi u Burundi batarakora. Amakuru amwamwe akavuga yuko rero ngo mu mwaka uza ibihano u Burundi bwari bwarafatiwe bizokugwako mu mwaka w'2022, ariko ivyo bikaba bitaremezwa no kurindira ko iyo ngingo yofatwa n'ibihugu vy'ubumwe bwa Buraya. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye kumwe n'abajyango biwe bipfurije abarundi umwaka mwiza ndetse na Noel nziza. Ivyo bikaba vyabonetse ku mboga ngurukana bumenyi zabo bategetsi ndetse nivyo bagiye baratangaza mukuru igihugu akaba yabonetse kumwe n'abakobwa biwe ndetse n'umutambukanyi wiwe bakaba banitavye inkuka ya misa yo guhimbaza umunsi w'ivuka rya Yesu Kristo. Evaristo Ndayishimiye rero akaba yipfuriza abarundi bose kugira umunsi mwiza wa Noel. Ayo namwe mu makuru yaragezweho yavurwa nga mu gihugu cy'u Burundi, mukanya turabashikiriza n'andi agarukwa ko irya nino.